ndavuga kandi Yesu aguha umugisha tugiye kuraba kandi ibintu 12 bibiliya itwigisha kuri COVID-19 dusenge Yesu umwami heza agira ijambo ryawe tugiye kuraba ibintu 12 bibiliya itwigisha kuri COVID-19 umwami icugomba yuko twega abantu bawe tumenya tukimenye mu izina ryawe Yesu amen nigice cha kabiri tugiye kuraba mu byukuri bibiliya hahoba hari ibintu yigisha turabe igice cha kabiri ukuntu kivuga duhera ku ingingo y'umunani inyuma ya COVID-19 ukureka imana kuzobaho henshi bibiliya igira ngo reka tubaze bibiliya twumve uko bibiliya itubwira kandi uko byari biri mu minsi ya Noa niko bizoba mu munsi ku munsi w'umwana w'umuntu barajya baranwa bararongora barashingira bageze kuri wa munsi Noa yinjiriye mu bwato umwuzure ukaza ukabahonya bose uko igice cya 17 murongo wa 26 gushika 27 bibiliya irabyerekana yuko igihe cyiherezo igihe Yesu Kristo azoza hazoba habaye kureka kureka imana gukureka imana kutaraba Yesu Kristo ntazoba araza ibishaka kutubwira iki yuko naho coronavirus ari kimenyetso cyerekana igihe cyiherezo ariko ngo inyuma ya coronavirus hazokongera kubaho ikindi gihe abantu bijajare abantu bazogira ubwenge bwinshi maze bishiremwo ko bafise ingufu zo guhangana n'ibyaduka n'ibibazo biriko bitera byaduka ku isi kureka imana kuzoba kubuze muri bo tugiye kuraba igice cy'icyenda kibwa ngo ugukwiragiza ibintu byo gukaraba ahantu henshi hashoboka mu gihugu iki ni kimenyetso gihamagarira bizera ukuri gukwiza ubutumwa bwiza ku isi yose kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko muri icyo gihe nyine cy'imperuka Yesu avuga ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icyabo n'amahanga yose maze umuhero uzocuza Matayo igice cya 24 umurongo wa 14 iki ni kimenyetso cyerekana ubutumwa bwiza igice cy'icumi abigira abavugishwa n'Imana abigira abavugishwa n'Imana bamaze kwaduka kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso bihambaye nibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe nibashoboka kugira ngo muramaze iminsi mwumva abantu bigira bavugishwa n'Imana bamwe bahanura abantu gutya imikunwa imishatsi basanga muri bibiliya zabo abandi ngo gintore abandi ngo nerezwe ngo abandi ngo nabwiwe ngo abantu bigira bavugishwa n'Imana bariko batera baduka kwinshi henshi kandi bibiliya iraberekana mu byukuri karabavugishwa n'Imana bibinyoma 11 coronavirus ikidukikije bega coronavirus iyo bari kidukikije hari uburyo butatu dushobora kuvugana n'Imana ubwa mbere mu byanditswe byera muri mpemu hamwe no mu bidukikije Imana ifise ukuntu ivugana natwe biciye mu bidukikije uyu munsi Yesu aduhamagara kwigira ku bidukikije ubu munsi Yesu aduhamagarira kwigira kuri coronavirus nk'ikidukikije mwigire ku musokoni umugani wawo ishami ryawo iyo ritoshe amababi agatutuza mumenya yuko agatasi kari hafi Matayo igice cya 24 umurongo wa 32 Yesu aduhamagarira kwigira ku bidukikije nimwabona ngo ibyo bishitse muze mumenya yuko kugaruka k'umwana w'umuntu kuri hafi nuko rero ko ibyaduka nk'ibi ibigwara nk'ibi bikomeye bitanguye kuza n'ibindi bikiza tumenye yuko gutabaga kacu kuri hafi igice cya ubwa 12 kwasamurira mu nkokora mbega ikimenyetso cyo kwasamurira mu nkokora cyo bagifise inyigisho kitwigisha mwame mugabye musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhangana guhangana n'ivyo byose. Ikimenyetso cyo kwirinda. Iki ni kimenyetso cyo kwirinda kw'Abisirayeli bo mu buryo bw'impemu. Abantu biteguriye gutaha muri Kanani yo mu ijuru. Mwami mugabye, musenge mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhanga ivyo byose bigira bibeho ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu. Bibiliya iduhamagarira kwama twirinda kubaho tugwiza ubwenge kandi tugwiza n'uburyo, kubera yuko igihe ukiriko kigenda cegereza kw'imperuka. Mugenzi, Yesu aduhamagarira kwama tugabye. Mwami mugabye mu bihe byose kugira ngo muze mushobore guhangana n'ibi byose byamaze guharugwa. Mwiza buri igice cya 275 uko ku munsi w'amagogo azonzigama akamisha mwihema ryiwe. Ubwigobe ko bw'umwihema ryiwe rihazompisha, azonshira hejuru ampagarike kugitandara. Mugenzi, Yesu agufitiye umugambi ukomeye. Aragomba yuko ibiriko biraba byose bikwigisha, maze bimaze kukwigisha ucuza kuri umusenge umushereke ibyizigiro byawe byose. Mu bihe nk'ibi bigoye azokuzigama kubike mu bwigobe ko bw'umutima wiwe. Azoguha guhangana na bino bibazo, na cyane cyane witegurira kuva mu inosi twerekeza iwacu mu bwami bwo mu ijuru. Ntiwibagire gukora subscribe hamwe cyangwa abone kugira ngo uzoronke ibyigwa bizokurikira. Yesu aguha.